Baba kulungile makuyintando yakho okwenzeke empilweni zethu.
Kulungile.
And I'm welcoming you to this online memory service or commemoration ya ga Kefilwe Tlhakness Mekgwe. Ona go tshwana re le basha gore re celebrate botshelo ba mokaoleng wa rona online, because we couldn't hold it physically ka gore melao ya COVID-19 e sa re letlelele. So with me ke tshwere list ya di-speakara tsotlhe tse di tlo go bua, and without wasting any time ke tlo go ya fela ke bue maina a bone, ba tla nna ba latelela yalo yalo ka di-video footage tsa bone tse ba di romeletseng. And then ka rona ko ga yona wa side, I'll just go straight to reading the names. Number one, ke go nna Reverence Liberi, former coach. Number two, Thapelo Rakodi, friend. Ke o rapetse Mokobetsi, close friend. Nkotsi Aida, friend. Marumo, friend. Refilwe Latlhea Mogajane, friend and former colleague at Bokone Bophirima FM. Kabelo Ntati Mokgethi, primary school best friend. Speedy Tšhotlho, best friend. Ke a Leboga Sello, friend. Kabelo Kgwadi, motsamaisi wa Bokone Bophirima FM. Moyeng Sarakweng, coach, former coach at Tigers FC. Gontsi Good Enough Monnana, close friend. Ona le nna Katani and Karabo Kea, former colleagues at Kopanong FM. Tsholanang Moletsani, friend, sister. Ke Romoditse Kura, friend. Thabo Vincent Mokgatlhe, friend. Themba Senna, friend and representative from Goya Lona Foundation. And lastly, Katlego Vincent Sako, close friend. Ke yone maina ao, mme di-video di tla nna di ntse di latelana according to those names. Le nna ke tla bua moragonyana ke tswala ka gore ke itsane yang and-e ke phetse monate yang le kgaitse ke ya rona. Ke a leboga.
Dumelang bagaetsho, ke nna Moensa Gakoeng, mokatisi wa pele wa ga Nthati. Ya ne ke re tota Nthati nna ke ntse le ene, ne ke mo tsaya ka nnake. Nthati ne e le tsholwanyana fela sa Modimo. Nthati ke kopane le ene ko Tigers ka 2002 ga ke simolola Lady Soccer Team, mare ne ke ntse ke jimisa le ba bashimane. Mme Nthati ne e le ngwana fela wa Modimo, yaanong na itatela go tshega ebile a rata le Pirates. Ke nagana gore ba le bantsi ba mo sala morago mo Facebook, mo mafaratlhatlheng, ba itse gore Pirates ga e jewa wa kwata, ga e wina le ka ga tshwarege. Nna nna ntlhasela ka Chiefs ka gore ke le Chiefs. Yaanong ne ke re re latlhegetswe ke ngwana o boikobo o e leng gore tota nnae wa gaba nna a ke mo itse, ga e le gore mongwe wena o kile a mo kgopisa ga ke itse. Nna ne e le nna ke nna a batla di-advice le mo go nna le tsa sports, le ga a bereka ko radio ga a batla di-ideas, nna a kgona go mfounela a mpotsa sengwe ke mmolelela. Ya ne ke re ke latlhegetswe. Nthati o tshamekile bolo, ba bangwe nne ba makala gore o tsaya kae selo seo sa sports. Tshamekile bolo go tloga bonnyane, she was the youngest player ka mo teaming yaka. Tshamekile Sanlam Halala League, a tshameka Vodacom Provincial League mo tumisang Arsenal. Yaanong ne ke re re latlhegetswe. A mowa gago roba le ka kagiso.
Ke le dumedisa ka leina la rrala moya re ya Modubitshepo. Kefilwe e ne e le my best friend. Ke gore Kefilwe is like a sister to me. In the ele re ene ele motho e reng ga ke bua ke na le mathata a bophelo ba me ke mmolella a mpha di advice ke fulo ene ele motho e reng ga ke se o moga na kgona go tla go gae ke gore ke fulo ene ele part of my family ene ele motho o se nang se khupi le motho a phela a le smile ke gore ke filwe ke motho nna phela a tshega ene ke filwe it was a hero a lawyer ke gore ke filwe nka bua ka ene go fitla go fitla ene e letsa lane from primary till a tloga le fatshele le ka kwano gore ha ke tsore nka reng o itse gore the way ke mbitse nka teng nka bua go fitla ga ke itse go fitla mose go botsena ka ene mare sengwe se se itswe ke modimo ene ke tlo go phela ke mogopola ka dinako tsotlhe robala ka kagiso moradi wa Mekgwe ke tla tshela ke ntse ke go gopola ka dinako tsotlhe and I will always love you ke a leboga.
Ke a dumedisa balosika le ditsala yo le mmonang fana ke go ntse monnana mme ke itsagale thata ka leina gote ke nyenye go ntse ke tsala ya ga Kefilwe Mekgwe mme go ntse nasa nna nna ke sa dimitse Kefilwe Mekgwe ne ke mmitsa ntate nna le ntate re kopantshitswe ke go rata bolo bolo ne re kgona re kgona go e tsaya ne re di tsaya ka maikutlo ko re gatse setlhopha ya sa gago yana e ne a favela Pirates ke favela Sundowns ne re timitse timi nngwe ga e jelwe o mongwe ne a tsaya bolo ka maikutlo mme fela e se maikutlo a ntwa ga ke ne ke bua tse dintsi se nka se buang ka ene ke gore o na le lerato o na le botho ga o kile wa nna tsala ya gage o itse gore one o tshogofaditswe nna le ene botsala ba rona bo ile ba gola re kgona gore re share our differences ga ke na le dikgwetlho dingwe tsa botshelo ke kgona go di mmolelela ke be ke ira ke ile ko ga ene ke hutsafetse ke boa maikutlo a ka a boetse mannong mme le ene na a dira fela jalo ke tla bua fela ka metsotso ya bofelo ga ke na le ene beke ya bofelo ga ke tla mmona ke ne ke na le ene ka la bobedi ka la boraro go fitlha ka la bone e le gore re kopantshiwa ke tsone dikgwetlho tsa botshelo ka itse a kgona go ntshegetsa bo ile a tla go lela mo go nna ka itse a kgona go kry-a tshegetso go tswa mo go nna ne ri ile ra tlotla re le ka go tokafatsa maikutlo a o mongwe le o mongwe magareng ga rona. Pheletsong tsotlhe di ile di a boela mannong. Mme ke ile ka bona gore ga se motho o ke mo itseng go fitlha ga jaana. Mme re ile ra dumelana gore ka ga e ne e setse le la bone, re lekele bore bo go bona gore re ka se ka ra dira tsela nngwe ya gore re ka kry-a baoki ba di-councela. Go baakanya dikgwetlho tse e leng gore ne re na le tsone. Ke ne ke tsaya gore ga ke na le ena la dikgwetlho le nna ke di tsaya ke di baya mo maotong a ka. That's why ke re dikgwetlho tse ne re na le tsone. Mme kgaganong yaka le ene go ile ga nna fela jalo gore re tla dira jalo go fitlha ga jaana. Ga nne ke bua a mantsi ba losika ba ra Mekgwe Molutere a re go motsegang. Go motsegang ka sefela sa Molutere, sefela sa bone. Ke a leboga.
Dumelang, leina la ka ke ona le nako tane, station manager sa Kopanong FM.
Dumela bagaetsho, yo bua mo ke Karabo Kena, DJ Garindos, ga tlhamologo sa mo Kopanong FM.
It is a very unfortunate and very sad and painful moment gore e be re kry-a re ntse ka nako e re tla go bua ka a young, beautiful, intelligent, smart, hardworking. The list is endless. Tota ga ke itse gore nka simolola kae ka Kefilwe ka go bua ka the journey e leng gore nna le ene re ntse re tsamaya as friends, as colleagues, as sisters. I met Kefilwe back in 2018 when she joined the team ya Kopanong FM. A very bubbly, very loud. Very loud. Ke itse gore nna le ene re tlhola re lwela setsego sa gagwe, ke atle ke motelege ke mona ke re makgarebe ga a tshepele ko godimo yalo. You know, and she would just look at me about ona le matswa mo go nna makgarebe a welekwa a ntlogele ke le nosi.
Entse jalo ona e o ka bua jalo ka nako e gore kopane le ene o di bona re kopane le Kefilwe Mekgwe ka ngwaga nosi, ngwaga wa 2018 ka nna ke tebedi so mele probedi ke motho mare mo di mo Kefilwe Mekgwe ke ne ke tlhoka mmiso ke ene twin sister nna le ka tota go bua nnete ga re tsu bela go tlase re botse ba go mmiso rona le leng go mmiso ba mo ka dira ka fela mme ke tla tlhagelwe se gana ka sepe ba ga itse go bua nnete fela se ke leto le le kusone thata le motho no sa selo solo fela tota te ba le bona tlhagola ke kharebele re bua ke ene Kefilwe Mekgwe re bua ka motho ba ga itse re bua ka motho na le matlhagatlhaga motho na ke tse ditshego motho o maikutlo a ka ga ke tota ga re le mmogo le bona mana tose gana ka sepe fela mme ra ya rona re tlhaba ga itse le rona ja ga re le go bona FM re ikhomoditse ka ga mole lona ba lotlhe bo ra Mekgwe masika ditsala baagi ba bisane a re khomose ma Jesu re tsata fa leng mo thateng ya bona tsa ja morena modimo ene yo palo ke go palo yo a khona tsotlhe ga go bona le go bua jana fela ba Jesu re yo lwa re re la tlhagetse mme so ke di ka para tsiamo bona re la tlhagetse
tota o itse ke go pula. There's so many stories that I can tell, you know. Ne le motho ra tang go thatsa.
Yes.
Me yene a tle be alla ko re nda le yene. Me tle re tla re kopana o se ba tla go khona o ra nkwala mo WhatsApp. alive ke re me kana le nna ke alla motho mo dimo nna ke re ke alla mo gena ba re me le nna ke alla ba metse mara ona le nna botsilo go tla siama and all the time she would get me in trouble yo ke feel would get me in trouble e le tsaka tsamela masi ne re dira di lunch date thata so I remember one time Reeds we left for lunch and then ra fitla ko malapeng bosigo ko magaeng very late and sekentseke a re ga tsena ko ga bone go tlhara tshedi o bitsa mama gage a tlhela ntse a re tshedi ke ntse ke re tlha era spiceng yana moshadise ore mama e seka nna tshedi ke re o itse o dirile mama gago gore a feleletse a na le picture e nngwe fela ka o na le nna tsatsi le a tsebeng a mpona tse ba re ko wena o ntshang ngwana ke motshele e le ene ke re ne tse re ne ra tsamaya raya for lunch motshegare go nne monate ga re ntse re ntse ko a fila gore yano it was a Friday a fila gore no we must go out a re ela totos ke re mara ga re na transport a re ela totos re tla bona ka go fetsa. That's exactly how she was. Whatever it is that she wanted, she made sure that she got it. Ne go sna sepe se se moema motseleng. Na make sure gore ga gona sepe. Gore sengwe le sengwe se ana batla go se dira, o ne a se dira and a se dira ka pelo yotlhe. O di dirile tsotlhe. Sa ka batla go dilikeletsa a di dira tsotlhe. A very brave young woman. We are all in pain. We have lost a sister, a friend, a daughter, a colleague. Re la tsaka tse di ruri. Me fela ke rata go tsana ke ke re a re tshepe modimo ke yena a itseng. Ke yena a itseng gore ke goreng go diragetse jaaka go diragetse ya kera.
Ruri ona fela me le 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 korola ba efeso le reng ba ka o le mo ba me ke fetse ka gore thata fela mo moreneng ke mo thateng ya bona tla jo gagwe. A so vida parecia como se rompa eso para como se rompa la rotle
dumelan o buang o ke tsholana moletsane ke filwe ne se tsala ya me mme ke filwe ne le nake o ne a ntshositse gore ke nne a usiwa gagwe. So se nka se buang ka Kefilwe ya ka ba bangwe ba setse ba kaile e ne e le ngwana o maitseo a rata ditshego a rata go kgaba a rata go tshega mme a rata bolo go di gaisa tsotlhe. Ke feditse beke e yone e nne fela ga a tla itsaya ke ntse ke nna le Kefilwe. La bobedi ke ne ke na le ene re ntse re tlotla ka tsa rona tsa botshelo le mathata a rona. La boraro ke ne ke na le ene re ntse re bua jalo ka tsa botshelo re bua ka ona mathata a rona. Ka se ka ka kgona go mmona la bone re bua fela ka WhatsApp. Ke buile le ene la bone phakela ke feditse go bua le ene ka 9:25 wa la bone o ga tla ya Gauteng a babo. Ka mo founela bosigo ke re rekotlo ya ka re tlwaetse a mpolelela the way a lapileng ka teng ka re go shapo. Ke ntse ke mmolelela gore ngwana mathata ke mathata re phela ka one a ntse a itshegela fela ga a batla gore ke morwe tsotlhe ba re ngwana tla bona ke go bolelele mme ke ntse ke bapile le ene. WhatsApp ya gagwe ya bosigo ke ya labone bo a tsereng botshelo ba gagwe ka 9:25 a ntha a reng kadime airtime 2 go a diragala gore ke tseka ka bona WhatsApp eo mme ke e bone ka Saturday bosigo go setse go ntse go utlwagetse gore o tsere botshelo ba gagwe. Jaanong bagaetsho a re ithuteng gore mathata ke mathata ga gona mathata a manyenyane ga gona mathata a matona ga gona kutlo botlhoko e botoka ga gona kutlo botlhoko e tseneletseng se segolo ke gore wa tshola ya mathata ao lefoko la gagwe la bofelo ke ga nthare nako ya Modimo. ka jalo a moya wa Kefilwe Mekgwe o robale ka kagiso di monara di mile o wetse botsere fela ya ka tlhalositse gore nako ke ya Modimo ke a lo leboga.
Maybe just one phone call. One phone call. Had I known.
Maybe you wouldn't be where we are right now.
But hey, they say God's plans are not ours, you know. So many plans we had.
I remember the last
conversation that we had. I mean, she saw one of my shoes. Everybody who eats in Kefilwe knows her love for fashion.
And she saw the pair of shoes and she was like, "Silete so
kisa akaki ako kasi."
I'm like, "Oratong guagisa we. You can come and take it. It's fine, you know." So she was like,
"Unahana ubuya lo."
Because unahana hore haki kuko na kutamoga nta lockdown or haki kuko halu na hobi kugai, you know.
So we laughed about it. Little did I know that would be our very last conversation.
I remember our last day together. It's still ringing in my head.
Had I known it would be the very last time I see you smile face to face, I would have stayed with you longer. Had I known that hug we had.
Thank you for this opportunity. Let me take this time to send my condolences to Kefilwe's family, friends and colleagues. Ke nna Thabo Vincent Mokgatlhe. Ke simolotse go itse Kefilwe ka January 2017 when I was introduced to Kobokone Bophirima FM radio station. We became friends the very same day we met. We exchanged numbers. Then she told me gore ke mako social media. Then we called each other almost every day. I remember she was presenting a sports show. She loved soccer with all her heart. We used to go out for late lunches. After that, Renaud did drinks with Arona. And otla thoma conversation, as hege, gonne monate, re ba le gore re go restauranteng. Kefilwe was such a sweet, humble soul. She never had beef with someone. I remember 2018 when I was sick. She came to my house the very same first day when I was discharged. And khothatsa giving me advices. I never thought gore gompie gore tle re lefa re bua ka Kefilwe. Kefilwe, like my heart is broken. Fukileng temfa, you're such a young, beautiful girl. Ithubaleka kagiso tsala yaka. May your precious soul continue to rest in peace.
Dumelang bagolo, ruri re latlhegetswe. Yo ba mfano ke Themba Senna. Ke tswa ko organization ya Thekgo ya lona Foundation go tswa mo Lekubung. And I will be representing my organization. Ntati ine ile a director in sports, arts and culture events mo Thekgo ya lona Foundation, and she played a huge role in the success of our foundation. Ntati was responsible for most of the success that we had in our organization, from organizing and planning events that changed the lives of bana ba mo gae. Right now, because of her, she was able to inspire young minds to be able to follow their dreams and their passions. For she was also passionate about community development and also passionate about changing young people's lives. As well, she was also a role model, as she was also a good MC and also a good planner and as also a good radio presenter. Through her leadership, most of our events were successful. We would like to say, rest easy, Ntati Mekgwe. Re tla dula re ntse re gopola ka nako tsotlhe. You did your part. Now it's time for you to rest. Thank you.
Dumelang bagolo, o bua ngwake ke o rapetse mo kubitse. Ke tle go bua ka Kefilwe yaka tsalaka, yaka ausi waka. Kefilwe ne ke mmitsa Ntati. Tota le setsa se go di mo tota. Ke re mitsa generator. Ya no fa ke tlo celebrate botshelo ga ke file. Re tle botlhoko mme fela ke tlo celebrate botshelo ga ke file. Ka gore ne le motho eno gore ke motho o happy. She was full of life. She was so persuasive. E le motho eleng gore o very ambitious. Ha batla selo wa se lwela wa se batla. So ne le se motho eleng gore o ineela bonolo. Ke simolotse go itse Kefilwe re le ko ke a itse. Mme ka nako eo nka se re nna re le close thata yalo. So re simolotse go nna close yalo ga re simolola ko mokgakala le go life after matric. Ke mpho eleng gore yanong simolotse re nna close thata. Ke fela ne le motho e leng gore ga re plana trippy ka gore ne e le sephara basimane a pela e le ene fela mosetsana mo basimane nna dira group chat tla re fela gore bo pona re a tsamaya go sa go nna yang go nna yang ke gopola pula ena thata re planile gore re a mafikeng gore re nyama mokware mme re a ya koo a ke re na le di-JC re na le koloi re a tsamaya re a ya koo ke filo a rata pirates ke gore ga e le gore pirates ya jewa gore go diragalang o tla rare a re tsamayeng bopone a sulafeletse gotlhe gotlhe fela yaanong batho Kefilwe e ne e le motho o matlhagatlhaga o ratang botshelo ke tsaya gore tshwanetse re celebrate botshelo ba gago go ya ka motho e ne e le gore ne e le ene yaanong ne ke re ba ra Mekgwe le go motsegeng re latlhegetse rotlhe modimo ga a lelatlha go tla siama dipelo di utlwile botlhoko mme fela re tshwanetse re amogele modimo di rile jaaka bone go tshwanetse ka leboga.
Ke a leboga moradisi o emeng fa ke Kabelo Mokgethi primary school best friend ya Gantati. This is such a somber moment for all of us and I don't even know where to begin, but I do know for a fact that Ntati would come whisper in my ear to say nkabi pona kopa sa bua sekgowa because go na le bagolo ba e leng gore ba ka se ka ba uta molaetsa e leng gore o batla go fetisa, you know, because that is her, that's just the kind of person that always spoke of what she was feeling at that moment and she never shied away to express herself in whatever, you know, in clothing, in words, on radio, as most of us know her to be, you know. My friend was such a larger than life being, a free spirited person. So let's just celebrate her and honor her life and also get to appreciate her presence in all our lives, you know. It's not surprising for me to see her on radio because that was just her. She was just a go-getter. She was always ready to hit the ground running, you know. So, ke ka mo kereng ba ra Mekgwe go motsegang. Le latlhegetswe, re latlhegetswe. So ga gona mantswe mang a mantsi a kgomotso a ke nang lone besides the fact ya gore re kgomotse ka goreng Ntati ga nna tsena mo matshelong a rona na re ama o re amile o amile mongwe le mongwe ka tsela e leng gore o mo amile ka yone and for that we must be thankful gore o phetse botshelo ba gage, you know, and yeah, let's just celebrate her life, appreciate each and every thing that she has taught us, appreciate her presence mo matshelong a rona gore we were fortunate enough to cross path with her, you know, because ke dumela mo goreng mo le mongwe o eleng gore o crossitse path le Ntati surely was touched, you know, surely knows that Ntati was such a good sweet person, you know. She didn't just call herself Sweet K simply because it was just a name. She called herself Sweet K because she really was a sweetheart, you know. Ke kopore le go motsegeng.
Dumelang, ya buang ye ke Kealeboga Sello from Botswana. This is one of the hardest times and painful times, but God is always there for us, and I just pray that God grant us the strength to go through this. But apart from the pain that we have right now, I think this is the time that we should celebrate Kefilwe's life. Kefilwe was a very happy person. She had fun. And celebrate the very first time I met Kefilwe, I was attracted by her smile, her laugh, for the first time. And I could see that she is a very sweet person and jolly person. And almost all the times that we had, and I know I would drive, I literally drove from Gaborone to Zerast to go and have fun. And ke bone ba ntutileng la totos gore le gone go haediwa ke ne ke sa tlhole ke go tshaba ke go potse go tla koo. And we had fun. To the family, please be consoled. This is not the end of the world. God will always be there for you, and God bless you all. Thank you.
Ke re Kefilwe Latoya ya mogajane. Ke tsala ga Kefilwe Mekgwe go tloga bonyenyane from Kretche, re ntse re le ditala, primary, middle school, o ke a itse re tshamekile bolo mmogo, re thomile go tshameka bolo koo, and then re tshameka gape bolo a kgwela dinao gape mo gae mona mo Lekubung, a tshamekela Tigers, ke tshamekela Swallows. Ebe ke tsene re feditse same class gape ko matric, ko Mokgakala high school, ntse re utlwana go le monate, re kopana ko di-skykai go nna monate, go phele le ditshego fela waya waya. Gape nthati ke motho wa ditshego, batho ba gone o sa itse gore ke motho e leng gore o itsekeng ke mmatshego sengwe le sengwe, ena o itsekeng o se tlerola go se tlerola quack quack, ne le motho wa go tshega a le lerato a le dio tsotlhe mo go nna le nna itsekeng. Ke latlhegetswe ga ke kgone gore nkare gore nkare ke toro kganye wa itse, kare re mo mantle na re a tshameka go foit, mare ke re family ya ga Mekgwe go motsegang re latlhegetswe re le naga, ne le na le ngwana o very talented, na le talented ka tsela tse di farologaneng. Nthati na ka go makatsa thata ga nka thoma kgang ya gore le presenter, you won't believe gore go tlile jang motho itseng ke nna jaanong ka gore nako gaiyo gaiyo nako gore nka bua dilo tse ditse, re tlile ra kopile lift re tswa mmerekong, batho ba re latlhaganya fela mo tseleng fela bophataneng, re tshwanetse re tlage ka maoto, Modimo a re thusa ra kry-a koloi, ra felesa re tlile gae bathong. Yo Kefilwe, I will always miss you. Ke a rata go motsegang Mekgwe's family.
Ke rata go dumedisa meloko le metswalle. Ka lebitso ke Marumo, ke tswa ke le Johannesburg. Ke dula mo Brandfisher. Nthati ke mogotsi wa ka. Nthati ke mo tsebile through a friend e le go Aida Motshelanoka. Go feleletseng ga ka go bua le Nthati, ke feleletse go bua le Nthati ka di 7 tsa May. Nthati e le gore ke motho e le goreng o batla go tla ka mo Johannesburg a tlolata some of her stuff. So nna ratile gore a ka feta ko nna a tle a tlompona. Unfortunately that time ke bua le ena I was at work. So ke itse e ke mmotsa gore ke ko mosebetsing, ke ga ampolelela gore Chomi a go tshwenye, I will see you next time. Not knowing this will be her next time. I was so disappointed and so hurtful when I got a call from a friend at the 8, because on the 8 in the morning ke ile ka zama go mo founela, but then phone ne e ringa fela go sena motho a e tshwarang. So I got a call from a friend a mpolelela gore Nthati o resile mo lefatsheng. I was so heartbroken and so disappointed. because Ntati was more than a friend to me. Nna le Ntati ne re bua ka sengwe le sengwe, a mpotsa mathata a gagwe ke mmotsa mathata a ka. So e ke mmotsa mathata a ka, she was always, always a very good advisor. Nna ka seke a go latlhetse ke ka mogo ke tsebang Ntati ka teng. Ntati ne e le motho e le gore o rata fun, o rata go bona motho o mongwe a thabile. Ne re tswa di-aute ka ofela, re tsamaya ka ofela. Tšhomi yaka o re latlhile, please ke kopa gore o robale ka kgotso, re tlo dula re gopola family le metswalle, ne ke kopa gore le go motsege. Thank you.
Ka le dumedisa ba lesika le ditsala, leina la ka ke Adam Thelanoka. Ke kopane le Ntati ka 2013 a tsamaya le Lolike. A bang approacha a nthare o batla room, ga ke itse motho o batlang tenant. E be re exchange di-number, ke mmolelela gore ke tla mo thusa o batla room. From there nna le Ntati we kept in touch, ra dula re bua. It seemed like kgale ke tseba Ntati, it seemed like I've known her forever. She was easy to connect with. Go na le nako e ngata e ke neng ke dula le Ntati fo gae ka yona. O tla kry-a re dula re lwanela gore she's always on social media, go di WhatsApp le di Facebook. Ne re tla kry-a re dula re bua ka botshedi bogadi. E ne nka re kekile ka meta family ya gage the way go neng go setse go le ka teng. Last year Ntati na re dula mo Bramfisher mo rumong ya gage a tsena sekolo. Every single day Ntati na tla fana ke mo kapa after abuzalo. We were so close. Ne go le monate go dula around Ntati. She was sweet, loving person, friendly, caring, outgoing person. Go ne go le monate, a rata go ipankanya. Go le monate, a rata go ipankanya Ntati. Tla kry-a re lwela gore ke mo tsenye di-eyelashes and all that. A sa itse gore aparele, tla kry-a re lwela gore apareng and everything. It was a nice time e ke hebilele Ntati. A ne a ithatela bolo, a rata go shoota di-picture, a rata social media. Ke rata gore ba letsheke le ditsala le go motsege. It doesn't matter what she gave us, what she had, what matters what she gave us. Let us not remember her with tears and sadness, but remember all the laughter. Rest in peace, Ntati.
Ke a leboga Moradisi. Fela jaaka o buile, leina la me ke Thapelo Rakodi. Mme Kefilwe o ne a gana go mpia Thapelo Rakodi, o ne a mpitsa mosimanyana a Mokgola. Ke na le dingwaga di le ka fo tlase fela ga lesome ke ntse ke itse tsala yaka Kefilwe Mekgwe. Mme dingwaga tse ke di phetseng le Kefilwe, se nka se buang fela ke gore Kefilwe ne le motho o ne a rata batho. Kefilwe o ne a rata go tshega ene thata le gone. O nthutile gore motho tshwanetse ke gore o itumelele bo wena, you must celebrate yourself, ene in general just be happy. Itumelele botshelo, o seko ba itsholla sepe se e leng goreng wa se dira mo botshelong, o phele o itumetse ka dinako tsotlhe. Kefilwe o ne le motho o ke mo itseng nna gape a le modumo ene botlhoko le gone. Tsala ka ne e le modumo thata gone ebile e be go winne Orlando Pirates. Yes. Yo. Ya no tla bona bile o ne se person jana a periski pasa Pirates a phatlhaleditse matsogo. Ga nna se romela o ne a phela se nthomella a ba kwala fa le a re so what. E be ke itse gore a no tsala ka itumetse, itumeletse gore setlhopha sa gagwe se winne. Mme Kefilwe a re leke gore re mogolle jaaka na phela itumetse jaana, a re leke gore re mogolle tsela e le gore o tsamaile ka yone, re yamogele gore le ene a tla kgone a robale sentle. Tsamaya sentle tsala, ra gona re gopola ka nako tsotlhe ene re go rata botlhoko le gone.
Kefilwe Ntati Mekgwe, Modimo o ne a re neile Modimo o boetse o tsere ka go bakwe leina la gagwe. Moswi Kefilwe Ntati Mekgwe yo o neng a itsege ka Bordergate a tshwere le morago la team ya Lekubu Tumisang Arsenal ka nakong eo ya maloba. A tlhola
o tsamaikile setlhopa go simolola ka 2004 go fitlha 2008 mabutso a pele a basetsana ba go tshamekela kgwele ya dinao mo Vodacom League ka nakong eo. O ne o tshega-tshega fela fa a ne a fasitse ko morago go se yo fetang ka ene. Ke gakologelo fa mokatisi moeng segakweng a ne a ntsha usu wa gagwe ka difele ko morago a tsenya stop nonsense Kefilwe Kefa Mekgwe ke teng fo re boneng bokgoni jwa gagwe sentle. A le monnye a llela go tsena a di ditshegwana boboinyana bo le teng mme fa o ne o mo file tšhono o ne a e dirisa. O feleditse a jesa ausi wa gagwe skimi e le sekananyana morwalo se o tsaya kae. Jaaka mongwe wa setlhopha ka nakong e o tumisang Barons tiro, go botlhe ba bakileng ba tshameka ba tshegetsa setlhopha sa tumisang Arsenal, ra re lalang ka ntho madi a tshologa a mongwe wa ga nthate Border Gate Mekgwe o robale ka kagiso.
Ke a leboga Rre Moradisi. O buangwa ke Kabelo Kgwadi, motsamaisi wa station-e sa Bokone Bophirima FM. Kefilwe, ke rata go bua ka the late Kefilwe Mekgwe. Tota Kefilwe ke mosetsana ke dirileng le ene thata. A dira ka fo kantorong ya dikgang le tsa metshameko. Re kopane mo nakong e khutshwane nna le Kefilwe, mme ne e ka re o fitlha mo tirong e be o ka tsaya goreng ke le ba ka re dira mmogo. E ne e le ngwana o boikobo, e ne e le ngwana o reetsang ga a gakololwa, e ne e re ga a fitlhile le thari mo tirong ga o re o a maomanya e be o itshokodisa. Nna go raya fela gore a re sorry a ba a felela moo go supa gore o ne a sena puo. Kefilwe o togetse ka kwano a go dira mo station-eng se se mabapi ka fa le hurutse, mme ka nosi fela ka nna ke tsaya gore e ne e le kgolo o ne a setsa go dile mo sa se dirang tota. Mo letsatsing la gompieno yana re obile ditlhogo re le naga re la le lona re latlhegetswe re le naga go tswa go babereki botlhe kana badiri botlhe ba Bokone Bophirima FM mmogo le botsamaisi botlhe mmogo le nna kanosi fela tota ke le station manager. Ke rata gore ke re ba Ramekgwe Modimo ke yo Modimo a le rata Modimo ga a le latlha. O ka re le ka tia mo moreneng la tshwana le monna Jobe o kileng a lebagana le mathata go le thata. O ka re le ka Nopola Temana mo bukeng ya ga ba Roma e reng ke eng se se ka re kgaoganyang le lerato la Modimo, a na e ka nna tlala kana leso. Ke rata gore ke re Kefilwe tlhe o re sile re sa nagana kgaitsadi yake, robala ka kagiso re tla dula re gopola ka dinako tsotlhe. Ba Ramekgwe Modimo ke yo Modimo a le rata re tla dula re le tshegeditse ka dinako tsotlhe. Ke a leboga.
A ke tse nako go leboga everyone who has been involved in making this a success. Babui Botle and the creative director of this video, Sneka, thank you so much because we are re last minute and for taking time to make this video so beautiful like it is. And Kefilwe ke phetsele ene monate thata re le di MC and ga nka bua ka ene tota o itse re ka letsatsi le ka tlhaba like le utlwile di speaker tse di different tse di mmeileng tse di mmeileng jaaka nantsi. She was very different, she was very unique. Even though na le loud le maditshegwana, she was quite shy and reserved at the same time. Mare ga re tsena mo staging yano ya nako ya gore re MC, she became this very bubbly gore na nna motho mongwe le nna eleng gore wa mmakatsa ga ke mo tlhaloganye, and she was able to gore a connect le crowd and a crowd e kgone go itumela. And I'll always appreciate her energy ya gore gongwe le gongwe ko nna tsena teng she could actually resonate with people, and which is a very rare character trait ya gore o kgone go utlwana le batho gongwe le gongwe. Ga ke dumele gore batho ba tshwanang le Kefilwe ba tlogo santse ba le teng ba skarse thata, ene indeed re latlhegetswe. So a re nne re ntse re ikgomotsa jalo gonne o itse the way na le talented ka teng kore kwa Ramekgwe e rile ba mofa leina la Kefilwe, they weren't mistaken, she was very multifaceted, to go MC ya, to radio, to sports. She was one of the very ladies ba ne ba makatsa. Information ya go ya sports ne e gaisa ya borre go bontsha gore you don't need actually to be a man or a certain gender to do certain things. She was indeed a jack of all trades, and this life just got harder and more lonelier without her. So ke a leboga lotlhe ba le leng tuned in ba letsereng nako ya lona to watch this video of commemorating our sister, and life will never be the same without you, Kefilwe, and we loved you so much, and I'm very sad that we taking, even though nere go rata mare, we didn't celebrate you as we should have done. Ya ga ya no ya na re celebrate botshelo ba gago, mare modimo nna ntse a itse gore ka tsatsi le re tlebe re lefa re le mo online memorial servicing ya gago. Ke a leboga batho botlhe ba ba leng involved mo go gomotseng le mo go irang gore sengwe le sengwe se re se dirang jaanong jaana go fitlha fa be se le successful. Ke a leboga, gomotsegang jalo, thank you.